Bedo housewife to krach.
Mm-hmm.
It is a choice.
It is a choice.
It is a choice. Jok moko ero bete ot nikech gineno ni baba kelo to romogi.
Mm-hmm.
Ngeni needs mar ji opogore. To gimarach niya, ni God forbid, but kaja odino onge, tichako gi kon mane.
Idwa chako gi kanye.
Ichako gi kanye.
Mm-hmm.
In chiliel, in gi nyithindo mipidho,
mm-hmm.
to onge kumichake. Mane miyudo ni ji mang'eny dhi into depression. Koro iyudo ni ng'ato koro ngima ne orumo maonge. Ma ng'ama niromo go, kiromo kode tidogo ipenjri ni, he, to ang'o motimo nyako ni yawa? Ma nyako ni mane waweyo aweya ni en ng'ama nigi teko. Ang'o manotimre ne?
Mm-hmm.
Koro adwa jiwo kata housewives. Mm-hmm. Jok ma owacho ni gin gidwa beta beta e ot.
Mm-hmm.
Tim gimoro e ot kanyo.
Mm-hmm.
Nyiew kata sindano gi usi chak tweng'o.
Mm-hmm.
Dong mane time e ot?
Mm-hmm.
Kok idwa wuok oko? Nitie kata gik minyalo time e ot
kanyo. Itimo timo mane ot kami beti no. Ok ochuno ni nyaki wuog oko.
Yes. Mm-hmm. Ok ni nyaki wuog oko.
At the end of the day, yudo gimoro.
Dong aneno ka jok moko be uso ga kata samosa.
Mm-hmm.
Giloso maber magi pack magi kete freezer. Koro jok madwa tedo kendgi,
mm-hmm.
giusa usa online.
Oh,
tobe usore.
Mm-hmm.
Ok ni nyaki wuog oko eko timo hala. Inyalo timo hala I ot.
I ot kama intire.
Agulu ni moro matin kaka mama nyaki bedgo.
Mm-hmm.
Ma ka jaodi onge go. Nike mm-hmm. samoro be nyalo bet ni onge.
Nyalo bedo ni onge.
Donge.
Mm-hmm.
Nikech ngima ok ong'e.
Mm-hmm.
Katuo moro donjo, titimri nade.
Ibro timo nano.
Kati chorumo, titimri nade.
Mm-hmm.
Nyaki bed gi aguchi moro midiri go.
Mm-hmm.
So hala inyalo tim kata iyot.
Kata iyot. Gilak seche gi kijokanya na mema bende koro. Dami ituolo kamora mora ma intire ka intire koda penyo mora mora ma inyalo chualo ne the African Queen Mano Grace Odongo. Gilak seche gi eki emondo mi koro obio yud kaka en bende obiro duoki achiel kachiel. Tiyo na kanya iro koda nono abirio adek adek o chikario au chiel nono au chiel achiel. 0733926061. Ni wake inigo eko mabende tiyo mateki. Iwinjo sigande, iwinjo testimony mare. Gigo eko mabende osebedo kukale. Kato somo matame regi nono kakiwinjo no. To kano duogo, to chako mana gi etiende kucha. Victoria.